strisce i viharuro vyo muri yindwi gusa ibiharuro kushitari ke 12 nukuvuga hirya yejo abantu 365 bapimwe ngaha mu gihugu 21 basanze bagwaye covid mu baciye ku kibuga c'indege Mercure ndadaye c'i Bujumbura mu ngenzi zaje 549 muri abo 19 bari barwaye covid byumvikana rero yuko tutokwijajara aho niho nagira nshimikire murumba yuko ikiza covid 19 tawukiraja ari naco gituma abantu turakwiye kubandanya nguko umugambi wa leta uhari dukurikiza impanuro zo kwikingira iki kiza mu gukaraba kenshi mu kugira umugenzo mwiza uko twokwama tugira isuku agafuka mu munwa karakenewe umuntu wese afite ibicurane gukingira abandi kukambara nivyo ariko ingingo zose zo gukinga covid zirakwiye kubandanya zikurikiza.